abakoze icyo kibazo cha leta bangana n'ibihumbi 73 n'amajana 824 muri bo abangana ibihumbi 21 n'amajana 678 barashoboye kuronka amanota ashika canke arenga 50%. Duhejeje kubona ayo manota twace dutunganya ingene turungika abo banyeshure mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro. Duca rero turafata n'amanota novuga fatirwako
kugira ngo umunyeshure ashobore kungururizwa mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro abwiza kuba yaronse amanota 68 ku majana 2 no kuvuga amanota 38% muri cha kibazo cha leta twita concours national. Abanyeshure bayobewe ico kibazo bangana n'ibihumbi 10,512 no kuvuga abanyeshure 88 mu ikomine canke no kuvuga abanyeshure 4 ku mutumba bayobewe iyo concours national. Abo rero bayobewe bazoshobora guca baja kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita centre d'enseignement des métiers canke bazoshobora kudubura mu gihe amashuri basavye ko kudubura afise ibibanza. Muri abo batoye ikibazo ca leta duca ducaguramwo abanyeshuri turungika muri y'amashure y'uburaro. Kugira ngo rero umunyeshure ashobore kuja mu mashure y'uburaro abwizwa kuba yarose amanota 116 ku majana 2 no kuvuga amanota 58%.